nebagenda nensigaza omukole sikuko wane batuzibye omutte onjaga toringa ngomutume luli wacha nsikwedera wevale kunzitabirisa kati bano bajja basoberera Tenga tu achimada Katiba no vaja balo kira Iwo Omwana zamulina 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 Senoronji zamulina 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 Oh mama baby
One day.